ufika lapha yabona kuya ulilo uyacha notoza sawa kwathi ligate ngathi iphepha bethu ningakuphili ngela access kwathi ligate ngathi bavuna mina bakasho ukuchumile but hayi kube sokubona ke le
ngab from ma 12
ma 12
umlilo wona uphele ngabo sikhathi bani
uphele ukuchu
yeah
ah kathese kusene ngabo ku 4
So,
we will go to
the
local. I will go to the local.
Sonakalelwe angkwanisa akula muntu okwanise khona ukuthi ekhiphe uludo siphelelwe konke kuphelile konke sacina sesingababalekayo ngoba naye fara bubukete adizi besinceda bebengasela manzi siphelele lapha eflea market ngogogo abagcina abazukulu iningi lethu ngomama singabogogo abagcina abazukulu nabomama abafelwa ngamadoda So angisakwazi senze njani ngoba impahla bezifike izolo lakuthangi sizozamela ukuthi silungisele abantwana besikolo bayaphuma ngesonto. So asisakwazi ukuthi siyaqalisela ngapha ezikolweni bayakuyaxoshwa ngoba sisela mali. Yikho kade sisebenza khona la. Siyaludinga usizo olukhulu ukuthi uhulumende kasincedise. Sincediswe sivuse khona lapha siphiwe okuncane kokuthi lathi siqalise sivuke njengabomama. Siyacela kakhulu ukuthiwa uhulumende esincede kakhulu ngoba sisaphathanga lutho sesithembele khonapha. Asilalwazi sizamile ukubuza ngoba singathi sibesicabangela wazokudubuka yonke indawo. So thina umlilo siphetheke kudubuke ngapha umfana egijima ebaleke ethi kuyadubuka. Asilalwazi ukuthi kudutshulwe kwini bese sibona yonke nje indawo idubula ngiphangisile sibili ukufika laba efabricate befika but kade kungasakwaniseki laba efabricate asekubehlula ukuthi sithi kubangelwe kwini asilalwazi